takulandulani to mpulogalamu ino ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Mpulogalamu ino mkale ndi ine mkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso tusi ndrindeka. Mpulogalamu ino ndikale ndi kukambira na nkhani zosiyana-siyana ndi mzanga uyu Ojuk Malunga. Ndiye mutakhala pomwepo pamene poti kubwera ni nkhani zosiyana-siyana zokhudza masera ampira komanso tikhale tikuona kuti kodi ku netball kulinji. Mwawi kumwenda akupanga bwanji ndi timu ija ya Melbourne Vixers. Monga ndanena kale kuti mprogramu ino ndi mzanga uyu Ojuk Malunga tikhale tikukunikirana nkhani zosiyana-siyana zokhudza masewero. Koma pano nkhani ya tutu ya manga ntenje ndiyokhudza bungwe lija la Anti-Corruption Bureau. Akuti anthu ena ndithu amene makonda mpira akapereka chikalata ku bungwe limene lili la Anti-Corruption Bureau cholinga chokuti afufuze bungwe la Football Association of Malawi pa nkhani yokhudzatu katangale komanso mwina mwache zinazo akuti kukhanga tikuti ziphuphu. Ndiye pali nkhani zingapo zimene ba bungwe limeneli lapanga amini bungwe la anthu amenewa lapanga race zokhudza bungwe limeneli la Football Association of Malawi. Akuti ma elections Football Association of Malawi executive yao kunali ndithu kusinthana ndalama kuti anthu ena avotere. Akuti ena ndithu anagulira ma plasma, ena anagulira magari moto. Komanso zikuoneka kunazo kuti ai makochi memo amalembedwera ku Football Association of Malawi satsata ndendomeko yenieni makamaka under 20 komanso under 17 pali nkhani zingapo Ojuku zimeza pangidwa raise mmene mumu tatiya titaionikira nkhani imene kuti ukuiona bwanji bungwe limeneli lili ndi ma grounds okwanira kunazo kuti Football Association of Malawi ipangidwe investigate ndi Anti-Corruption Bureau.
Nzanga PK timanena nthawi zonse kuti amatina malira samamunesa kulira. Anthu amwena nkutheka kuna kuti mwina ataona kunoti pita mpake mwina sifana ende bwino ali ndi mwina magrounds awo amene akuona kunota kodi ife ufundo zathuzi titati zipitisa kwa anzathu amene angathe kutithandiza kodi angatithandize motani ndendu kupona kunoti nkhani ngati singangobwera poyera ali semkuidzi ono kunoti ai pali maishu zakuti pali maishu zakuti ndikupona mwina wamwake bungwe la anthu limene lili limene una kuti ai ife tafufuza nkhani zakuti nde nkhanizo tufuna kuti titandizidwe nde anthu amene waona ngasinda amene ali ndi mfundozo ndikupona kunoti mwina end of the day anthu amene wawa ngati dali ndi mfundo ndi zenizeni zononoti ai bungwe limene la ICB athandize ndikupona ai ndi bungwe lalikulu lona amene lingapangire nkhani zanga PK
tiambe nkhani modzi modzi my elections are firm.
Yes
akuti ma delegates ena anagulidwa ncholika chota votere executive ilipoi padi mwina mwache umboni wokwanira ndikuona ngati nkhani imene mwina mwache ikhozo khandi umboni wokwanira ngati munthu wina adi anandira ndrama ndikubwera poyera ndikunena kunazo kuti aine nandira ndrama kuti ndavotera anthu.
Nkhani imeneyi ndithu mbuyomu mene chisankho chimene chicha farm executive chimachitika ndikhupona kuti panali zambiri zimene anthu anayankhula nkhani zimene anthuso amayankhula kwambiri nkumana kuti ayi mwina panali kusinthana kwa zachuma iye anthu ena anagulidwa maplasma ena anagulira magari moto ndi nkhani zimbuyomu zinamveka ndi kwambiri ndiye pakatipa zinangoli zinthu nkutheka kunoti mwina anthu amene wawa amapanga kafukufuku wawo kuti mwina akhale ndi umboni wokwanira ifa nkhani ngati zizikamabwera pambalambanda munthu sungangozibweresa nkhani ulibe umboni wonene wokwanira kusenzo kunoti mwina anthu amene wawa ali ndi umboni wina wakona kuti ifetu umboni wathu titatobwesa pambalambanda mwina zimene tufunazo zitha kutheka ndiye tipempheso panopona kuti anthu amene wawa amene akuna kuti ayi ife ti ndumbo nifanya noti nkhani ndi nkhani pena anthu pamangu kama allegations ncholinga yoti mwina mwakichina chake ichi chitike koma anthu awa ngati ali ndi kuthekera nthawi imene mwina ICB azakaita na kuti ayi tabwerani kuno kodi umboni wogwirika ndi utiwo azakhale ndi umboni wogwirika nzanga PK
ya chifukwa ukamapanga raise ma issues ngatawa umene kuti ukhale ndi umboni wogwirika akukamba nkhani ngati za magari moto obviously
ma plasma
you are supposed to know kunazo kuti gamoto yo registration number
namba yake yakuti ownership ili mudzina la kuti
zinangabula
wakuti
kumpereka kwa
aha chifukwa maumboni ngati amene wawapena palipo seti manena kunoti pakakhala ndithu nkhani yoti yaturuka koma nkhani ija ngati ilibe umboni nkhani zimavuta kwambiri kumangokhala ngati mwina mufuna kuipisa dzina munthu wina wake nde anthu amene wawa chifukwati manena nthawi zosono kuti ayi munthu simungamuletse kulira alire ndithu
komanso atola nkhani achulidwanso
mmenemuatola
nkhani nake ali pa payiro ya famu tinakakonda kunazo kuti mwina mwache anakapereka
list
kuti anthu atola nkhani amene ali
maina ake so ndiakuda kuti chifukwa zimene zonso zimene zingathandizire kwambiri mwina ngati kuchani mwina ngati ku ICB mwina nkutheka kuti mwina amene makapeka mfundo zawo ku ICB mwina anapita chindunji kuti dzina kuti ntulankhani wakuti anapanga zakuti chifukwa datulankhani wanzanga PK nkhani zimezi zokuza naso ndi atula nkhani ena amuoneka noti mwina mwake ntchito yawo samaidziwa bwino bwino chifukwa mwina pena amathoma noti ayayi tandipasani drama inetu ndikapanga zakuti zokutani zokukhanga ti kukusangalasani ndezinu ngati zimezi zi anthu amakhala kuona ndenga tanthu awawa abwera pambalambana kuna kuti ali ndumboni ogwirika inendo kumana noti bungwe la ICB limachita handu mira milandu ikulukulu zinu ngati zizi ndikhupaso noti milandu yawo ikulukulu azilowesaso nkhani ngati zimezi zangapi
komaso mukamuona mmenemo wayankhulira director general wa bungwe limene la anti-corruption
bureau yes.
wanena kunazo kuti kate mene ayiunika ndi ayione kuti kodi nkhani zinazi ndizokuti tikhoza kufufuze fa ICB kapena zina zimene ndizopita ku fiscal police panga zili nkhani za fraud zikuyena zipite ku fiscal police zina zibwera kuti akukambaso nkhani ya COVID-19 kuti mafanza COVID-19 sakuyenda
ali sanende sobwino
document imene ndiraiwerenga koma ndikuona ngati kunazo kuti substance yenieni palibe clear cut umboni kunazo kuti drama okay drama za COVID izizi
ana pangizina kumakuti
kwakuti this is the breakdown tinkanga kuti tungonena zinthuzi
Pambalambanda.
That's why mina macho tsogoleri wa farm kuna zokuti they are not moved with these allegations.
Nzanga pike nchifati una kunoti nthai nali yose mukamabweresa ndithu chinthu noti chifuna chibwere paguru milandu ngati ya serious ngati akweneka kukhala ndi umboni. Anthu awawa ngati ali ndi umboni nono noti ayi ifo umboni umene u ndogwirika ndigwirizane ndi director ku ACB Arenik Matemba anena kunoti pali nkhani zina mwina timazipitisa kwanza thwa afisco mwina ngati za fraud izi Nde nkhani ngati zizi upangiriso aupezaso ngati ku ICB. Nde apapa anthu amene wawa ngati ali ndi umboni ogwirika unakunoti ayi nkhani za COVID izo ndrama za COVID zimezo noti zimene kazigwidwa makuti makuti zinapangidwa makuti pachisankho imene cha bungwe la famu chimene chinapitachi anthu akuti akuti anagwidwa ma plasma ena anagwidwa magalimoto akhale ndi umboni ogwirika ma registration numbers abweresepa mbalambanda anthu amene agwisa ntchito magamuto ngata kwadziwa abweresepa mbalambanda chifana nga sima allegations ngata wawa mwina sonthai zina zimathaso kungwe ipisa association ina kubweresaso zinthu zosakhala bwino kuyambaso makangana zanga pike
mina mwache pamene akukhanga tikutinso anthu amene wa they are not happy ndi utsogoleri wa football zino Malawi isi mwina mwache kunazo kuti dragging politics into football akukhanga tikuti pali Kani yake ikutokira pomwe paja kuna zoti mwina mwache a farm president.
Kumasempana sempana.
Ana zavala chipewa cha beret ya.
Yes. Ya jibani.
Ya DPP.
Yes.
Zukanga duti nditu. Chintu chimene chijabe nditu anyaminandu zukanga tichikuwaka kamina kwambi. I think that is where maybe Mr. Anyaminandu anapanga blanda.
Andi nkani mene.
Kuma nkani ngati mene iya don't think kuna zokuti it's an issue ya ICB.
Yeah, I mene singa kai issue ya ICB. Koma tina nena mbuyo munditu nzanga pike kuna kuti munthu kakhanga ti nsogoleri especially ngati wa mpira umakhana noti umakhala ndi anthu osiyana siyana amina affiliated kuzipani zosiyana siyana ndiye wewe ukakhana nsogoleri usamone sile makaka wina aliyese amakhala usapota chipani chimene amachikonda koma sono ukakhala sono pa mpando pa jopono noti ndiwe kholo ukayangana anthu ambiri mbiri makaka aja uzasiya anthu azingona kuti abwana kuti amasapota chipani chakuti chakuti koma usachite kuonesera sono anthu awawa zimene akunenazi zinaonekera mbuyo umu ndichiwake apapa akumabwera somana unoti ayi ifetu nthawi yakuti utsogolo umene wakufamu tinaona utapanga zakuti zakuti
komanso apart from wearing the beret akukamba sonazo kuti nthawi jamapereka nomination a president akale kukomesa ho zikanga kuti farm inapanga sponsor segment
imene manoti sponsored by football association of Malawi
yoka yantsogoleri wakale wa
dziko ndi zimene zokhazo kuna kuti anthu amene wawa akuone kononoti ali ndi umboni ogwirika mu zinthu zina sono zinu ngati zimezizi podi nkhani iyi ayibwereso nononoti ayi afuna ipite ku ICB ndikhupa nononoti ICB akaunguza kuti kodi nkhani zimene zingatipeze ife ndi zitizo kodi nkhani zimene zingapite ku fiscal police ndi zitizo I think nkhani zakazipanga separate zikhala kuno kwa
nkhani zinazi zofunika ku FIFA
zofika ngati ku FIFA ifo pali ma issues zena otolo mupite no ku ICB ICB akangonoti ayi tazimva koma si zambali yathu chimene mungapange taenda ni direction yakuti ku FIFA kumukapita mwina mukathandizika nde anthu wa milandu yawo afuna ndoti ayike ndithu ayipange balance bwino akepanga balance bwino ndikhupa nononoti mwina zimene zina akufuna anthuwa ndizotheka kunoti mwina mwake bungwe ngati ICB litha kuwathandiza kapena a fiscal police atha kuwathandiza kapena a FIFA atha kuwathandiza koma chongofunikira azipange balance kuti tononoti kodi nkhani zimene zizi angazipange handu motani
ya komano I think nkhani yaikulu apa ndiyo nazokuti pakufunika umboni
kwambiri kwake
umboni mwini osangoti ayi akachinzira
nagulira plasma akachinzira nagulira gari moto iyai maumboni okhazikika abwere chifati manakuti Ambidi
zanga pike. Corruption is very difficult to prove.
Ambidi kobas.
Chifani chinsisi cha anthu awili.
Awili.
Even zoda anthu ena landi na drama.
Hey.
I think that case can best be approved.
Anthu awili wo nanga sili manena nthai zina kuna kuti obasi opereka ndo landira. Nosema kuti mutani mukupanga corruption. Ndezino ngati zimezizi ngati ali ndumboni okhazikika. Anthu wa abwere pa mbalambanda. Chifazi nungati zinzanga PK. Tima nena taiza mbili takatu kona ntu au maluza makesezi. Chifazi nungati umboni. Palibe. Zita kubwela jonji mkuyamba. Ndubezo nungati mwina abida kumalo kukumina funo nungati akatandizidwe. Kwa mwamina ujaku nungati alibo umboni ugwiriga. Palibe jina jiosemi jingatani.
Chinga
ende. Nde antu hawawa abwele poera. Akabwela poera. Ifelu nkani metu gamba ya plazima. Plazima meneyo akajinziri alinayo. Galimote meneyo akajinziri alinayo. Ndiye kunoti akamani ya saa akajinziri. Ndukubote alindumboni.
Kuma
angalisanga nene. Ndoti zima kazovura.
Atolangani hawa aminari papero ya famu. Ndi akuti.
Awachule.
Yes.
Kumaso radio station mene mwina ama gwiria nchito yo. Ainene kuna kunoti. Wakuti alikuwakuti. Kaya nasunta zima toteka. Kumene kukunanga simu ndo mwina tamene zimajirika zimezo ama gwira mwina ku organization nina. Kumangatu wa sunta aneneso noti yae. Muntu amene yuyu at that particular time ama panga kwa kutu kwa kuti panopa napita kwa kutu kwa kuti. Maumbo ningata amene o ndamina mafunikira kwa mbiti.
Yeah.
Chifaifi ningati feo panopa titu wa magamba mkumazo wati nturankano wake nduwa kutu kwa kuti. Koma umboni o ikika. Chifari zaru wankani zimina kuna zanga pike. Takatu kuziva ena di maona uta ama panga mwono makuti koma angatu umboni palibe zima kazo vuta zanga pike.
De, koma, basically, tiyu ni kilibanji performance ya Football Association of Malawi.
Panda gali panopa nzanga pike, chichitike ni chisanko jicha, chapita jicha. Oloso tingu kuna kuti mwina mwage kuyambira mpuyo mshu. Tima dandaula, kuna kuti ifeo antu amene mwina mwage tima banga zampira. Chimedi mafuna kwa mbili ni malizati. Ngati malizati saa kubwela, sidi nga sangra sidwe. Chifaji medi mafuna, malizati ajaga mabwela, ziko la Malawi, lima kaba mabu. Takaruda ndolunoti for over 20 years. Zampira pada gali panopa sizujitika. Nde ife di mafuna unoti malizats azikrabu. Tinana uti kupita kwa FCON tinapita 1984. Kujoka 1984 au 2010. Kujoka 2010 ni 2020. Palibe champira chimene tinga jinene kuti ichichi chinachitika mwono makuti.
Look at Zambia. Zambia ndakabwere bwere
kumene. Kwambiri.
And they qualify almost each and every Africa Cup tournament.
Yes, ama pita.
Ama pita kumene
mchangu. Kusonzo noti iwo zinu zawa kama zivanga. Ama kasidias kwambiri. Ani nzanga pike ni manina ntesa mbitu na kuti. Ama nina kuti ntai zina undeka swabu ino. Takatu maikamba mabloga musia na siyana una kuti. Pena bage azito gwisa nchilo anzatu wa media.
Yes.
Chifuwa anzatu wa media, ndamene so ama kandi experience ya kulu kwa mbili.
Yeah.
Timu ya Zambia tina bileka chisanzo, ita bila iubila kukaboni.
Yeah.
Yonse inatela mazi, ngozi ya ndege. Aminana sandi karusha waya. Kuma after 2 years, timu jinagabe za ujani. Inagabe sononoti ya pila matune mentakula kulu mpana World Cup.
In fact, that disaster inango si antu watatu.
Antu watatu, yes.
Kapambwe Mulenga, Johnson Warrior,
ndi Karusha Warrior, yes.
And Johnson Warrior.
Entire team inatani, inapita. Nde anzatu team itapita. Anakarabansi mkuona. Kutikodife pada kali panopa. Tingapange zotani. Chifuazi nduzo mabanga mwesizi muka nzanga pike. Nzijarima nazi sononoti. Nzajabejabe kusogolo kutu kubwela mipira. Munovemba mwina kuyambila panai novemba. Kukubwela mipira. Kumangati panopa tinga kalibe pujonji. Mkumango yanga na kuti zindu zoiba. Zizingo chitika. Mpira watu zingo pita pansi.
Yeah.
Chifuwa ulopanda kali panopa nzanga pike. Tita kuna kuti. Antu haukanga ta kuzizi mugira.
Yes.
Kuma kuzizi mugira umene kukufetina nea kuti. Malichi muja inde kwa viru wabwela. Kuma ifeo tizibanga buanji. Ngati mapulea. Tizibanga buanji. Ngati akula kulozi oende sazampira. Palipa jina jose minimatani. Chimachitika. Pano fixi andi yatani. Yatu ugai. Miezi mene salia baba. Ndiyo jepa kwa mbili. Kodi miezi mene salio jepa. Tigango kala. Tikapanga kwino kutona mentiko. Animatimu amene tukuma nao nzanga pike. Akula akula jina Kameru na Limomemu. Ajina Burkina Faso. Ivory Coast. Mozambiki. Antono noti alinima foreign best players.
Yes.
No. Ife tiba kudari ya tuma player tatu. Amina ujita kuno South Africa.
Kumaso.
The rest.
Gabalama kuno South Africa is not scoring.
Ya ipada kali panopa jimene.
Ambulu 20 striker wawo.
Balibe jimene ujitika. Ndezi metu na kuti. Antu amene tima ganzia ono noti pada kali panopa. Ata udita nzanga tamina kuno South Africa.
Yes.
Pada kali panopa. Ineo mwina. Tita rumana za mwina za jembez. Ndamine. Aukanga mwina mwage.
Yes.
Akujita kuno kwa mbiti.
Yeah.
Ndiye kodi tingadale mtu mwazi mpira. Sisi nga teki. Mpira si mkonya. Ndezi nga pikei. Wofunoti antu amina mapanga za mpira au. Kumena akumfaku. Kumena akone nako. adziwe kuna kuti anthu kunja kunoko akudanda kuti maswera ambira pamale panopa sakuchita kuno zanga pika.
Zose zizi kupanga report ku SCB kupanga kuti zvingotsonza kunazo kuti anthu ndokhumudwa anthu
olira. Kwiyo zanga pika.
Kuna zo these things are
not. Sizu kuenda kwino kodi titatita panga chakuti kodi mwina chinthu chingaende titatita panga chakuti chinthu chingaende ndenthai zambiri manoti mkwiyo nthai zambiri ukabwera pamodzi sizimachita kubwino zanga pika.
And biggest task ya Mr. Nyamirandu ndikukonza mpira pa pitch. Chabwino.
Ndithu zanga pika.
Timwere madzi. Mungonera tu Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television TTV. Programu ino muli ndine Nkonzi ndi Mulusi Pitani kachinziri komanso sindri ndekha ndikucheza ndi mzanga uyu Ojuk Malunga. Ndiye mutakhala pomwepo pamene sote kubwera ndi nkhani zina zotsatira mchigawo cha chiwiri. Mulindine Nkonzi ndi Mulutsi pitani kachinziri komanso sindri ndekha ndikucheza ndi mzanga uyu Ojuk Malunga. Pano Ojuku taiona nkhani ya Football Association of Malawi. I hope kuphera mphongo kwa chenko nazo kuti Mr. Nyamirandu he's got a very big task kuti apange improve zinthu pa ground.
Raising the baija ionekereso pano patipo pamene papa.
Kumanga stadium chiwembe chani infrastructure zimezo
tiwalekai. Tione kuti kodi mpira watu. Tikupanga bwanji pa ground zimene tikufuna sopano zanga PK.
Tiye tione tikadali pankhani ya mpira yomweyo. Nao ma players ma captains akuti anapeza na ndi farm executive.
Yes.
Akuti wao ndithu nkhani ndiyo nena zokuti nkhani ya COVID-19. Ndalama zimeza kulandira 40,000 kwacha akuti zikuchepa pa nyengo imene ya COVID. In all fairness, do you think kunazo kuti anthu awa ali ndi point ma players?
Zanga PK
ndani mpira suku menyedwa akufuna increment pa 40,000.
Andi Zanga PK timanena nthai zonse noti zinthu tikamazipange zikha win-win situation. Chifukwa papa kuna zona maklabu panopa ndi mene zinthu zikuchitikira. Maklabu angukhala ndrama zimene amazipeza kwambiri ndi ndrama zimene amatolera magate. Sono padakali panopa ndrama zotolera magate zo sizikuchitika. Komanso mwina ena ngati ma sponsors ndrama zoti aluwese ku maujeni ku ma clubs angati amene wawa anana kuti feo tizipeleka half half. Andi zati half ndi mene siyabwera kujani yabweraso ku ma payments a nyamatawa. Ndi padakali panopa inde COVID ndamine yuyu mavuto wa ndamine wabwerawa. Koma pofuna kuti angumvese sana. Chifukwa padakali panopa ulachite push ma club sa kuna kuti ai ife tufuna drama zambiri. Kodi ma club ndrama azenga kuti padakali panopa. China chiyose padakali panopa nzanga PK chai makaye. Nde apapa pango khala sopano kugwirizana kuti kodi apapa tingapange motani zanga PK.
Apapa so juku titengere popunzi. Kuti nthai zina ukakhala mu.
Ma savings.
He kumapanga ma savings kumata kataka. Upeza ma players ingata china George Weah, amena jau, jamu na china Didier Drogba.
Yes.
Dan, ya Tule.
Yes.
Those guys, agapeza drama, they're opening my shops. Wambiri. Akupanga easy. Because Amazon would one day, kari ya yangeza.
Diza Karabansi.
Similarly, I want to talk with my players that talk. There's no harm, kuti chemu ngadwa beza ujeni.
Yes.
Lemba nyamada, azikupikira zitu.
Wambiri, uzi odi, siku, zinandifuda, ndikata pa kumeneko.
Kumazukanga, kuti ali esu angupinda manja, azikota farm, drama zikuchepa. Kamu, ndrama zikuche, polofamu yon drama zui zitenga
kutu. Mpofuta kwa mbizi.
Aza pasan mbizi.
Aningani mene zanga PK, ndi chata katu kumanena mbuyo mbweleza mbweleza. Andi di manene fono noti enafe mpira utamenya. Palefu ena riyo simpira tatani, tamenya. Ndeti maunikila nzatu hono takula kulu, amene mungu menya ngati panopa. Chisanzo chabu ino jimene munga jitengere, mwachula ngati mene ama pangita maiku wa kunja ngata jina Didier Drogba. Amina jaundanuriti, mwina ma savings zao, ndagu nukwambiri, maninga nasu ni maklabu amina mamini. Kunoko kanga jebe kamene tinga kapeze. Chisanzo, mwina ngati player akulandira ngati 80,000, tungo peka ngati chisanzo, ndukumatenga ngati 10,000. Kumanoti, ineo game winner yose, ndisunga 10,000, pakuti pakuti. Mavuru ngati amene wawo azakabu ya kusogoloku, ndizono kuti, tima 10,000 ndija ndimasunga ticha. Kodi siti na balani, kodi siti ngati tenge. Nde mavuta amene majitika ndono noti, ma players if, chimeji majitika kwambiri, timango konda kumango kugwisa nchilo drama, mongo uja.
Kutenga
kuna limeno ndimene makula kwambiri.
Ibi ni kutenga 15,000 or 20,000.
Yes.
Kukula policy. Let's say kodi mutual.
Kwambiri wagi.
One day isa kutandisa.
Kwambiri basokolo.
Because tisaname du ujo. Panopo mpira muli ndalama.
Kwambiri wagi.
Kami anuja mpira
muli ndalama. Kuna libe drama. Kuna libe drama zanga PK.
Panopo player ama tika kumenya mpira. Game bonus.
Yes.
Ndi kumala ndila 40,000.
Kwambiri wagi.
Bonus kumala ndila mwina 50,000.
100,000. Yes. Ndrama zambi mbili.
Ndrama
titati ndizisunge moto mwakuti ndingamapange bwanji ndipa chapanzanga PK pamabwero nonoti ma player amene akumenya ngati Super League si ma player achibwana ndi ma player akuno kwambiri azikhani ma managers chifukwa manager ntchito yake ndiyo unikira zinthu ngati zimezi kuti kodi munthu ali ndrama zake akuzipeza mwono mwakuti kodi akazipeza angozidya ngati tomato kodi ndrama iyi tingamapange bwanji azisunga chifukwa mavuto ngati awawa lero pabwera COVID muliri mwina uzabwera soposa chani oposa COVID mkungu unoti hapa dakali panopa 2 years
mbasa mwenye
kodi zapeza ndrama kuti
umatika kuchoka mwenye
kwa mbili kwake andi potuwa mwendo zanga PK takati kuona maplayers zambiri mipira yao kalia yao ikudukira panjira
yes.
Kodi makali yao ikadukira panjira azaba ngajani kusokoloka
because they will not save nasoti ya kai zonse ya ifamu
si muzintandiza ai ai
chifaso ndi mafuto ache
akwambiri kwake ali ndi mafuto ao
akonse mbali zao
andi mwachi sanzo zanga PK kuti auladalire ngati mwina apite ngati kufamu kuli mwina ndanthu wake amene anganene kuti mwina anthu amene amamenya ngati national team nkumana kuti ineyo mwina panachitika chakuti ndende pange chakuti mwina patho khako sidale choni koma titengo kuti mwina mapulea inake olo ndi mwina national club samatani
samaitana
zinu nkumavuta chonji sangapite kuti kufamu kucha akapita klabu kwa kapezo klabu kwa kuli mavuto sochuluka kwambiri.
Enough of football.
Yes.
Takambapo bwana.
Kwambiri kwa wakumva kwamba
zanga. Wakumva kwamba. Wosamba asamba.
Asamba kale choncho.
Tieti ione netball. Mwawi kumwenda.
Yes.
Ndi timu yache imene ya Melbourne Vixens. Na yenso zukanga tia timu yache wangobwera kuchoka ku injury.
Kwa injury.
Waipanga nditu improve kwambiri.
Kwambiri.
Panopo club yake ndimene kupanga lead mu league yao ya ujeni ya Australia.
Adi zanga pike tina nina mbuye muona kunoti kumene wachokera mwawi. Ndikujakona noti amamenya mpira wa musi kwambiri. Kuchoka mpira wa musi waenda ma stage. Ama funikira. Ono tukachoka pakutu zifika pakutu. Tukachoka pakutu zifika pakutu. Kumalaya kunoko mwa windi mozi mwa mapule yatu a Queens. Amene watika pa map. And kutimu imena nasabira nzanga PK. Anapeso nota nakumana ndi injara yekulu kwa mbili. Wakamuna cross to chaka.
Chaka.
Osa menya jana. Osa menya mpira. Pada kari panopo waya bakumenya. Tinoni ya magemu ambuyo mu kumamenyesa. Kumantrusa. Kumamenyesa. Kumantrusa. Koma akupanga zakupia.
Komaso usaiwale kunazo kuti anapesa naso ni mlili wa COVID.
Wa COVID.
Break imene inso.
Yes.
Koma still.
Akuoneka siyazono noti nchito imene anapita. Kunoti neyo ndabwira kunoko zakupira nchito. Ikuonekera.
Yes.
Andipada kali panopa nchifake olomwina akamabwira ngati mwina kwina ndikwina mamuzo noti ayi. Iwe tusabire kwakuti wakuti. Tayamba kuti thandiza mwakuti makuti. Chifwa madziwa kutheka kumene kuli kwa mwa kumwenda. Andi mapulea zena. Atengerepo chisanzo atsikana. Amene amamenya Queens. Atengerepo chisanzo noti kodi mwawi akutisira chisanzo chotani kumena kumenya kuti samangu muyangana kumanguta mwawi upanga zakuti komaso tizipunzira zimina upanga mwawi
munthu zikati andi ambition
andi ambition yabwino kwambiri kutengera ngati kwa mwawi patangopezeka ndithu mapuleya angapo okha ngati mwawi kunja kuli Lolini Ngwira amene ali ku UK komaso kuli Joyce Mvula ali ku UK padakali panopa chabwino abwira kuno chifukwa cha matenda
akho vidiwa vinkhumbo
yes towera
yes.
Anapitanso ndezi ngati zimene zizi anthu azikhanda ambition kuti kodi ntati ntengere pamwe kumwenda ndipanga bwanji chifukwa panga chonji ndoti Malawi even tikapita ngati ku Australia kuja tikapita kaya ku first 5 series tikapanga buno kwambiri chifukwa sizika dalira munthu mmodzi mwawitika mona kumwika Lolini Ngwira apa kumwika towera vinkhumbo apa Joyce Mvula apa tizitha kuona kunoti ayi Malawi ili ndi kilimo yabuno zanga PK
chabwino ojuku I think kwalero ti talekela pomwe pa
zona ndi zanga PK
tione kuti zinthu zimezi
tingazipange
bwanji I hope nazo kuti mpira u kama yamba tikonzekereze nzenze
kwambiri kwake fati nakhala ndithu ngo khala
I hope kuti pano mpira obwerera
pano pansi kumveka choncho olo association zena ukhanga ndithu akulira lira koma salire ifa anapeleka zifuwa zono kuti ayi akuboma tufuna mpangeza uzakuti akuboma aja abwera ndi mfundo zimina kunena 6 weeks apa mukonzekere ka 2 weeks kena kake muzamiye ti mafriend games tiwiri tizona kuti mungapange bwanji azau moyo azaone kuti kodi nchito za COVID zimene tinagulizana kuti masanitizer anthu azikanawo mamaska azikanawo kodi zuchitika ndasadandaule angotsatira zimene unduna uzao muenda boma akunena zanga PK
mumaonera tu sports arena kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino mnali ndine nkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso tusinali ndekha ndinali ndi mzanga uyu Ojuk Malunga kukambira na nkhani zosiyana-siyana zokhudza masewero kuno kumudzi tingoti tuzabwino zonse pamene mukuona program otsatirawa pano pa TTV.